Me, I've been your fan, Manze, for so long.
All right, bro.
So we are doing remix of your songs. Nye ntakumbuka unaimba.
Sure.
Nasinzia nikikuwaza.
Nasinzia
nikikuwaza. Salario.
Salario.
Boom, boom, bam. Boom, 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 bam. Boom. Kwa nini uimbi hapa?
No, nakuja pati yangu.